Mafia Folago,
Tony Papa, Mafia Folago, Obulo Belafia, Yetin and Chapu. As I don't see people looking at me, I don't see a bonojubu.
Mafia Folago,
Tony Papa, Mafia Folago, Obulo Belafia, Yetin and Chapu. As I don't see people looking at me, I don't see a bonojubu.
Another Kuzubo. If I need a man, no, if a more. Maconia, Nina, to Laja, no, who got a more. Of your full lap, no, with Malugo, a bull of Belovia. To quest, Kim Male, is your. Onya to drive the fools of Kim Male. Onye chukwu bololu olenu anu oge ni ojo keje lo nya bolu ibulo cheyi nenu wa ibajan lu chinele ife chukwu nye la balance begu onye li mo change tilu wa nya begu nke mu kan jizi aga ojo ki ya de bi lo lenu wa ki male ebi kolobia o nenu wa O belle mwa wonya sabaji de bube nya ki bana pozi okwe fulea edonye neku magia nenu Chief Priest Anthony Chinedu Dr. Tony Papa Afia Folago kizizi na saba Spiritual Director Jimari Temple na saba Iye jina nchabu Oka Lucia Dolu Chukwu Mbose Nkwo Ole Mbose Eke Alusine Kulagu Mwa Endione Meloge Rikane Ekwikwi si ni kia jekwo kunu wadire Icho kukwa bananu Manu bosi nye kebuli anenu Wanu obode delu Angu kubu bananenu Obelu gononu Monye na monye kia nenu waka Icho li meluaru tout quoi ce qui est mal.
Malofia Fulago,
docteur Tony Papa, Bofia Fulago, Malofia,
Malofia Fulago, St. Peter's Missionary School, Asaba Delta State. Odogu wegusi akwụkwọ nenu, weje muzi olu. Asu ayari nu kamulu, muzi ewe mutazi nenu, anu, obidozi olu. Oligolu lada golu zienya bolu, lada gbajie obulada. Mgbe ọfịa kpọsakwuru na shedi m, ka ide mmiri jeli mebisie. Ọfịa wee jube ese, ọjụle ese ejebebe mama nnukwue. Mrs. Helena Ebora. Ema nnukwu ọfịa wee kpọzi ọfịa, nwa m ụbịa kene. Ọkwanọlụ dibịa malị, ị ga-eje lụlụ Chukwu ọlụ ọkpọlụ ị, ịgbatarịa n'ọsụ. O wee bido wee gosi bọfịa, ife mgbọlọgwụ na mba akwụkwọ na-alụ. Enna m ụlọfịa nenu ụwa bụkwa dibịa, dibịa malị ama nenu ụwa. Etu a ka ọfịa si wee bụrụ unu dibịa nụ. Wee na-agwọ ya dị iche iche n'ụwa gị mma. Ọfịa na-agwọ afa nenu, ọ na-agwọ poison. Ọ na-alụ ọlụ mmiri nenu, ifugo. Ọ na-enyekwu awele. Ọlụ dibịa malị ama nenu, wenu. Chukwu wee gọzie ya nenu, ụwa tajibe anya. Mana mmiri mmanụ ugo nenu asago galụ. Kpọnụ ihe ji na nchagbu,
ihe ji na nchagbu. Ọka alụsị agụrụ mkpọsị mkpọ,
a na-esi bobo ngọ.
Ihe ji na nchagbu,
ọka
alụsị agụrụ mkpọsị mkpọ.
Alụsị na-emelụ ụmụ ogbenye ọkụ,
ihe ji na nchagbu.
Ọka
alụsị agụrụ mkpọsị mkpọ,
alụsị na-ekulu agụ nwa nenu.
Ihe ji na nchagbu.
Ọfịa Fulago,
ọka alụsị agụrụ mkpọsị mkpọ.
Ezo mọgọ biri,
ihe ji na nchagbu.
Kedu ka ga-eme labala
ọka alụsị agụrụ mkpọsị mkpọ.
Ihe ji na nchagbu,
ihe ji na nchagbu.
Ijebe jebe
ọka alụsị agụrụ mkpọsị mkpọ.
Alụ Rusia kolu chukwu kiri abia ma Iye jina chabu
Rusia kolu bosinfo
Ane moko
Iye jina chabu Pata Rusia kolu bosinfo
Anu sina woya kanine ku Iye jina chabu
Pata Rusia kolu bosinfo
Ane nyendwa
Iye jina chabu
Oka lusi
Pata Rusia kolu bosinfo
Anu sina bali mwakwe nyo
Iye jina chabu Pata Rusia kolu bosinfo
Iye jina chabu
Iye jina chabu
Oka lusi
Pata Rusia kolu bosinfo
Behind every successful man There must be a woman who the man who E donye neku makia nenuwa Mrs. Chinelo Chinedu Adadi Orama Emma Sinachinwanyoma Chia Ugo Yaro Enemulu, Mr. Chibike Chinedu Nyana Presence, Chidimma Chinedu Enyamu Kwalo Ifama Chuku Chinedu Nyana Chimamanda Chinedu Omo Fia Fulago Anyamelo Zokwa Odozia Kofia Mrs. Madabuchi Chinedu Ebony Black Mwanyoma Lechabani Mwelea Afya Westibu Kenebe Chief Priest Udewe Enwe Dozie Uno Mwana Madu Nenu Gwotu Ife Mekwana Mr. Namundi Chukwedo Chairman Asaba Community Vigilante Ofia Nekene Anyame Lozo Kwa Kombre Osi Joma Bashaka Ezio Yofia Folago Asaba Anyame Lozo Kwa Chief Priest Innocent Ogudile Onyanyi Jipapin Wemalo Nasaba Ofia Nekene Kanyike Nebada Diorama Ife Imwa Neye Ezio Yofia Kechi makane chada kwawo Ima lafia fulago
Toto di papa Bafia fulago
Bafia
Bafia Iye jina nchabu
Iye
Eta losi Ibi kulu kineme Alosi akolo chubu
Ima lafia fulago
Toto di papa Bafia fulago
Bafia
Bafia Iye jina nchabu Eza alusi, ibi kulu kineme Alusi akolo chuku
Oni alusi akolo chuku
Alusi akolo chuku
Alusi akolo chuku
Alusi akolo chuku
Akole abosi mkwa
Alusi akolo chuku
Ole abosi ekelenu
Alusi akolo chuku
Alusi nemelu mobo
Alusi akolo chuku
Onenye goyi
Alusi akolo chuku
Alusi ne mi scholarship.
Alusi agolu chukwu.
Oje lo bodo ibo.
Alusi agolu chukwu.
Iye jina chabu.
Alusi agolu chukwu.
Iye jina chabu.
Alusi agolu chukwu.
Oga alusi agolu pasi mbo.
Alusi agolu chukwu.
Onne mogo.
Alusi agolu chukwu.
Iye jina chabu.
Alusi agolu chukwu.
Alusi agolu chukwu kita.
Alusi agolu chukwu.
Ebe bana zene kwili.
Alusi agolu.
Ya belly mogo na
alusi agolu chukwu.
Ebe balance gachake.
Alusi agolu chukwu.
Alusi agolu chukwu.
Alusi agolu chukwu.
Alusi agolu chukwu kita.
Alusi agolu chukwu.
Iye jina chabu.
Alusi agolu chukwu.